emume ọwụwa anyanwụ. Feast of the rising sun.
Haven't I warned you not to speak vernacular while I'm conducting an assembly?
I said, do not speak what? Vernacular. Do not speak Igbo. On your knees. Yes, on your knees. I said, get on your knees.
You are beating my daughter.
Mr. Man.
Excuse me.
It's okay, it's okay. Get your hands off me.
Is this your daughter?
This is my daughter.
Your daughter?
Yes.
She's one of the stubborn students I have in this school. I've warned her not to be speaking vernacular Igbo in my school, in my classes, but she refused.
She spoke Igbo in the school?
Yes, every
she
time.
She spoke in the school? Why do people in the school? Get away from me!
Capitala yule anyine kelegi.
Agama su people, iwa maga su sala.
Onyabonyi bo na kwa bo maka onye si Delta Delta ni bo na si bo bae sa wi. Fat na da Igbo. Kalabasa Igbo na hanja Eastern region. Onya no Eastern region. Ama ha mo na wa Eastern region na ba ta. Da ba nja bo ndi Igbo. E mo o wa nyawu. Bo maka ndi Igbo. Mana o na to mo ayima. Na lo shiribe. Wo ti be sele nwa yishiritu. Come on, I'm walking with the town here. When you look at Nabu, but I say, I can't eat in a game in here. Okay, I'm going to tell you. Only to the game in here, let me hear me here. Only to the game in here, let me hear me here. Now, what you make it all names, and I take it in a canary. So, can I meet you on the other move of the river? We go, can I go and tell you, see this CEO, this your check? And more one. Kokwai said you were Bokonoka. Big up on you know. Konaka. I wanted to a tea do. Eh? It's a chicken pussy pussy. Tony, your tea do.
The more one young one, the kind he has ready. Emma, Oh.
Kendo ndo wa na ndo east ndo iyo la basara ibo culture ibo asusu ibo iye iye akwa iye nwenwe iyo ule ke me ibo di nuju iyo ule ke me kuni ibo di proud na woni ibo so emu me owa na wo so di culture ominala we di ko ibo ani. I am a festival annually in Ali. That's Wafo and me. But our whole aim, our whole that festival. Because what is easy for you to know more as a festival, as an event, is beyond an event, not an event. Because you know, as a festival, when I'm a festival, I'm a patriot. First of all, we'll be a man who again. Now, to be able to eat what you go together, me and whereby the consciousness of the Igbo man, and the blue prayer for traditional games festival. My name is Tony Kromata. And I'm a weekend go to Ayana village. My name, I want the matcha. Only all after that, go wrong. I am a matcha 8th grade then. I know my kid, I'm a kid, I'm a 8th grade then. It's going to be a way of a village, I'm a village, I'm a village, I'm a village. All the time Christmas, I don't know. It came home, my boy. I said, I didn't know quite touch a price to eat. Go away, carry up the mayor. You wanna, what is it? If I know, if I leave you, John Hitch and him, if I'm not the champion, I get your name, but they've been up for every Monday. When you're gathering them, they're gathering at least the hand actor.
I can show you that.
Again, we were other angles in Yanema. Today, I am a documentary of. Very soon, even I would have been more than Ghana by an address. Didn't I?
Oh,
ọchịchị dị na Nigeria tata anya dọrọ n'ime onye ma na anyị dị ya ibu igbo ji eje ozi echigbu onye maka na anyị adịrọ mụnwa bụ nọ n'enyi mana anyị adịrọ ena m anyị dị ya adịghị mma anyị dị ya dame daalụ gbam gbaa dame daalụ na egwu ya na-atụrụ abụ obulu ụzọ
anyị adịrọ ekwukwa nnọọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị bụ nna ndị omume ọwụwa anyanwụ alụ ọrụ dị wee pụta n'ebe ọ ya adaba gbọọ ike nga
na agbụ ekele nwa mgbe n'elu ọtịtọ si wepụkwa politiks na ihe gbasara asụ na omenala igbo asụsụ na omenala igbo bụ anyị niile ka ọ dị na ihe ya agwa gọvanọ nke izizi bụ na si gba mbọ ka afụ na ụlọ akwụkwọ niile bido na ọta akara wee ruo na sekọndrị na a na-eme igbo ka ọ bụrụ ihe iwu na aga na-akụzi ya a na m ekene nna m dị azikiwe yunivasiti ha jizi igbo eme gs ị na-eme injinia ị na-eme medicine ị ga-enene elile igbo na gs akwụkwọ fọmata sokwu na akwụkwọ a na-agụ ebe ahụ na gs general studies n'ihi ya na ọ bụrụ na ndị ọzọ anụkwụrụ na ọdụmegwojukwu na ha na-emekwa etu ahụ agbakwa mkpa hụ na ụlọ akwụkwọ niile dị n'ala igbo edego m leta degal all the vice chancellors amam mgbe prof bụ vice chancellor mamụ nata leta m mgbe a marụ maka na epekakwa m degalụ ha si ya onye na-enwere igbo department na yunivesiti anya mepee ya ka a kụziri igbo mewe ike ka ọ gaba etu kwesịrị nke emee ya na anyị ga na nke ọzọ dịkwa n'ime ya bụ na bikonu ndị be anyị na ọ bụrụ na onwe chọọ gbasabara anya maka na anyị nwa na-eme nyocha na-aga n'iru ọfọmata mgbe first degree igbo language second degree igbo language ma phd is in igbo language unu gbalụkwa anyị wee na-asị bikonu na ndị be anyị emena njọ gbalụ mbọ maka asụsụ na omenala igbo mana emena njọ mgbe ọ bịa deliver lecture hia maka ọ gbalụ ịgbalụ memorial lecture 10th lecture 50th lecture ọ bịara na 2010 ka ọ nọ nwere ebe wee kwuo ihe ndị igbo na-eme ndị igbo ka anyị hazi ịdị na-emenụ onye kwụrụ ọtọ akwụ otu onye somobez ga-akwụ ọtọ onye na-ene anya n'azụ mmụọ nwaanyị na-aga n'iro kpukpukpu ogene 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 kpukpukpu ogene
anyị ga-eji igbo were nwa achịcha afọ nwatakịrị bụ onyekachukwu rapụtara na ya onyekachukwu ka anyị ga-akọ n'asụsụ igbo anyị agaghị akpọ ya n'oyibo biko soro n'igbo ka anyị kpọọ akpọ afọ nwatakịrị a ka o were nwa achịcha onye ga-etinye aka na mma ndị nọ n'akụkụ gị ama ntinye aka na mma ọ na okoro nchi ya na nche mmiri dị ka ị nọ biko nye m mbụ
emume ọwụwa anyanwụ Feast of the Rising Sun.